musazo cyangwa umukecuru ishingikiriza kabando dukinyaka niho twifuriza abakiri bato kugera ugeze yaba umusaza cyangwa umukecuru ishingikiriza kabando Nanone dore umwaka urashize kandi nundi uratashye tugere twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani.